Masithi sinenani elingu-5. Uzibuza ukuba ngawaphi amanani esingawadibanisa ku-5 ukufumana u-0. Umhlawumbi sewuyazi le nto, kodwa ndiza kwenza phaya umgcamanani. Ndiza kuzoba phaya umgcamanani. U-0 uhleli phaya kwaye thina sesihleli ku-5. Ngoko ukusuka ku-5 ukuya ku-0 kufuneka sihambe kayi-5 usuka ku-5 sisiya e-left. Ukuba sihamba kayi-5 ukuya e-left, loo nto ithetha ukuba sidibanisa u-negative 5. Udibanisa u-negative 5. Ngoko ukuba udibanisa u-negative 5 phaya, loo nto iza kusibeka ku-0. Iza kusibeka emva ku-0. Umhlawumbi busowuyazi le nto. Le nto yinto nje eselo ihleli engqondweni umhlawumbi. Kodwa likhona igama ebizwa ngalo kuthiwa i-additive inverse property. Ithi ndilibhale phaya ke eli gama phantsi. Ithi additive inverse property. Additive inverse property. Licebo lokuthi xa udibanisa i-additive inverse yenani, loo nto iza kunika. Uninzi lwabantu ke le nto bayibiza kukuthi i-negative number, kukudibanisa i-negative number yenani. Ukudibanisa i-negative number yenani elo uza kubuyela ku-0, kuba zombini zinobungakanani obulinganayo. Zombini zino-5, ngoko ukuba uhamba kayi-5 usiya e-right, uza kuphinda uhambe kayi-5 ukuya i-left. Ngokufanayo naxa uqale ethi ndizobe omnye umgcamanani phaya, ndizobe omnye umgcamanani phaya. Ukuba uqale ngo-negative 3, uqale apha ngo-negative 3, ithetha ukuthi sewuhambe kathathu ukuya e-left. Ngoko umntu uza kuthi kufuneka ndidibanise ntoni ku-negative 3 khona ukuze ndibuyele emva ku-0. Ngoko kufuneka ndihambe kathathu ukuya e-right. Kwaye ukuhamba kathathu usiya e-right yi-positive direction. Ngoko kufuneka ndidibanise positive 3. Ukuba ndidibanise positive 3 ku-negative 3, ndiza kufumana bani? U-0. Xa sithetha nje ke sithi ukuba mhlawumbi ndinoba neliphi na inani, ndithi 1,725,314. Ndithi kufuneka ndidibanise ntoni apha ukuze ndibuyele ku-0. Okubalulekileyo kufuneka ndihambe nge-opposite direction. Kufuneka ndihambe ngantoni? Nge-left direction. Nto leyo ithetha ukuba mandithabathe kwa inani elilinganayo neli ndinalo. Okanye ndithi ndiza kudibanisa phaya i-additive inverse, ndiza kudibanisa icala eli-negative. Ngoko le nto iza kundibuyisela kubani? Negative 1,725,314. Indibuyisele kubani? Ku-0. Ngokufanayo naxa uthe leliphi inani ekufuneka ndilidibanisile ku-negative 7 ukuze ndiye ku-0, kuza kufuneka ndihambe kayi-7 ukuya e-right. Funeka ndidibanise u-positive 7, ndizofumana u-0. Isuka ke le nto kwiimbono eziqhelekileyo, 5 plus negative 5 plus negative of 5, okanye uthi 5 plus additive inverse of 5. Ungayijonga loo nto ngongathi uthi 5 minus 5. Kwaye uyayazi ukuba xa unezinto eziyi-5 uze uthathe u-5 ushiyekelwa ku-0.